out here, touch HD, listen to the future. Bear, esh. Ngicicwalad me, kan penithi nizophelela phi, ningibiza ngomjongeni kodwa nazi ngizovela phi, anibhekeni lana, nikele ukuloko nihlebelana, ngivulelene ispace nizobona impumputo ezibhekelana, baningi abawile, liphelile ipapa, kusele isikhoko, uzogcwala umoya ntwana noma uyibhala unenembobo, ngiyakuza uyaflowa, waza ngapha sizokuminya ngesitala se-telecom, akwazi ukwenza ugcwele ukuringa, my words keep moving, ngathi nginenyawo phansi kwelimi, so ma ngabe uyazibona ngelimi ngizophulela ispilo, ucabanga ukuthi unswempu, uzophuma emuva njengesithenda, blankets in my pockets, fana kithi zihlale zilele. Noma ungangikhomba, ngile khephe ezokushiya egova. Ngizokunika imike if you ill, then ungudok. Kwenza kancane man. Enhleke ivare ukuthi uyihashwa. Noma uva ngenyawo ungawari, on the mic zokufaka ibhathi. Ugcwalani vie ezishiye kumanzi komile. Idudla zondile ezibaleke ejele zilishiye liboshiwe. I'm off the chain, njengesigqili esibalekile. The truth is, you're not tight, intwana ufasekile. Man, isikhathi sami. Ungalingi uze ugqoke iwashi. Ngiloku ngishintsha amagiya, ngikande wena njengeclutch, twana ungaphansi. Can't do it. Won't understand. I flow with carefully mal. I'm gnyeling. I'm shining. Le beatings of polishella. If you thought you were the tightest, maybe it's a polel. I see your boss. I'm never long and twana hard. Your waist won't be tight. No more faggy and the man. Young is almost. We hasn't shining limit lost. The only reason you on fire is because in petty toss. I don't feel you. Even when I'm touching you, it's rolling in rizla ngupeme because I'm done crushing you.